Iphendulekile imithandazo yenyosi esilumnumzane Buze Jane Mdletshe osethole itoho elisha kumasipala wesifunda iZululand. Imeya yaseZululand uMfundisi Fulasizwe Buthelezi ophinde abe noma-ke undunankulu kaZulu noma-ke wesilo uthe inyosi uMdletshe izosebenza ngaphansi kwendonsa Art and Craft olundi kumasipala waseZululand. Uthe inyosi uMdletshe izoqeqesha intsha efisa ukuba osonkondlo izinyosi zakusasa zomlando wesizwe samaZulu. Inkontileka entsha yenyosi kuMdletshe izoqala ngomhlaka 2 kuMeyi kuwona-ke lo nyaka. Kuzokhumbuleka ukuthi uhulumeni wakwaZulu-Natali wenqamule isigubhukane inkontileka yenyosi uMdletshe wakhala ngezimali ezingasekho. UMdletshe ubehola-ke imali engango-R30,000 yamarandi njalo-ke ngenyanga ngalo msebenzi okhaya isilo nokwenza-ke umsebenzi yamasiko esizwe.